I got a message in my phone this morning.
Okay.
That is warning me. Brother Enigma, be careful. A girl or a lady or ladies are being prepared to come and chastise you, to come and trick you and pull you down. They are trying to figure out, they're trying to get something that they can pull me down. So the Sadwapika that is repenting now should change and now mock me or...
Bana ba ntate Modimo dumelang, moseng wa letsatsi. Lebitso la ka ke nna. Lebitso la ka ke nna le mang. Le amo kwa ene ke mana hore o tsebe ne sentse le ha tshosetsa bana nyana bana. Ko ona santse a bona hore ditaba di mohlotse, ntwa e mohlotse. Jwale o sa batla ho etsa eka eka re ntho e lore ya mo etsa hala mo. O le redi ona santse a fumane warning. Ha ke re la mokwa hore ha re Jesus o mojetsitse o fumane SMS. SMS eo ine tswa ho mang? Mathunsi hobaneng ha le sa mmotse hore na SMS eo ine tswa ho mang? Ka kopa ho e bona motho o mong re ka tseba number or something. O tsebe o le shano ine ke maa kere la ha o kwa hore ach ka training ka mane e ka re batho ba bangata ba se ba hlokomela ditsela tsa hae. Haholo haholo o na le kgahlanong le nna hobane ke ne ke dula ke mo question. Ya ba o sa bolela hore morena Jesu o itse yena e le Enigma. O tlameha ore a sebetse le ntate mokoto le mabotjhobotjho. A ra fela jele go na le mosadi a moteng a tshwereng sa bole ka morago ka bo ona ga tshwereng eng selepe. Ee, mosadi enono ha se wa Modimo hohang. Fela ha e le ena ntate Jesu o itse a sebetse le ntate mokoto le mabotjhobotjho. Jele gona jele je maemo ngwana a maseng a dima ntate disofa le di eng ka ofela. Ke dintho tsana tsotla a di batla go ntate mokoto le mabotjhobotjho tsona tseo. A ona ntempe se nang molemo lona bane ba ngwaka le mpitse ka mabitso-bitso ne le tla e kgona taba ya Enigma maka dintho tse tsa di batlang tse a kere le mmona ona le dipehelo ne le tla e kgona ka bone le tla e contributa ntho eo ya e batlang eo le etse jwale na ene santsane e tlotla e ba temana tsa gona leeto la ntate mokoto le ka tsela mofuta ofe le mabapi le taba tsa di-donation go donatela batho. Motlhala le lekanang le ipotse ka ona kwa gore na dilaka la ukwa ntate mokoto na le motlhale ntseng lenane o ka bolesa wana gore bolesa wane ba lekana ba thuse ka fo ke rona bamamedi ba tlabe ba ntse ba bua ditaba tseo. He tlhomphang maeto a batho le seke la tlisa dithaselelo tsa lone le marato a lone boemong bo ne la batla gore o tla go utswa dintho ka taelo ya lone. Ntate mokoto le tla utlwisisaneneng gore o thomong e seng ya lone ya sa gongwang ke lone. He ga go utlwiwang gore na o itseng he ga kgalemela lenyatso mabapi le ZCC gore batho ba bapalele gole. Lisioni.
Okay, ausi lemo hang. Ke brother Enigma ona. Ke utlwa potso e tswang ka femeng. Batho ba ke di general ausi wa ka ne. Ke di general mmusong wa lefifi. O ba bona ba rata go kenya disutu tse nang le dibetse tse ka reng tsa di-captain. Ke because ke di general. Ke di-general batho ba ke mmusong wa bona ke di-general ba fuwe position tse kgolo lefifing. Ke di-general because ba nna le diphutheo tse kgolo. That is why o tla bona ba kentse diaparo tse tsa bona tse baki tsa bona tse nkareng ke tsa di-captain ska ha o shopela. Ke because ke di-general. Di-general mmusong wa lefifi bo Alflukao le bo mama ba nna le diphutheo tse kgolo and bo Alflukao ha o bona a rera a performa mehlolo tse le ha ntse a profeta batho. Ke because ba holetse ka metsing ba hodisitswe ke Madimon ke Queen of the Ocean. That is why motsheare o bona ba le teng bosiu ha ba ya metsing ba holetse ka metsing. That's why memeya yane ya ka metsing ke yona e profetang batho ba ka ga kereke. So wena o tlo bona ba tshwere Bible ba ntse ba bua ka Jesu. No, ba na le Jesu wa bone ba na le Jesu wa bone. So ke di general because ba winna batho ba bangata. That's why morena Jesu o itse ho rona re jwetse bazalwane ba tswe dikerekeng tse tsa batho ba because Satan o dumellang le madimono wa hae hore baruti ba hae Satan le baprofeta ba hae ba tshwanetse ba hlahe DSTV. The moment ba hlahe DSTV ke the more madimoni a performa di miracle hore batho ba sebeditseng DSTV ba tsebe ho thabela baruti ba nako le nako ba dule ba seke ba dikerekeng ba dulele ho shebela baruti ba ha ba keta ho shebela baruti ba ba tlo kenwa ke spirit seno se ya ba hula ba palama taxi ba kerekeng eo ba e batla mo e leng teng. Motho o tloa Joburg o ya Pitori o mo tloa Klerksdorp o ya Pitori o itsotsa ka o kena kereke ya Bosiri kapa ya Alflukao o qadile pele o mo shebelela TV a kenwa ke spirit seo. So ba ya kerekeng eo ba ile go tlala. So morena Jesu a ke because Satan o batla dikereke tse tsa baruti ba ba bahata di tlale ka bazalwane and morena Jesu o itse re jwetse bazalwane gore hantse ba tswa dikerekeng tsa bona ba dikerekeng tse tsa bohata, are go and tell them they are going to hell together with those pastors and those prophets. So he ausi waka disutu tseo tsa bolekganyang le bo Mokweni wa Tirana le ba bang le ntate ona wa IPCC Modise, yes, le yena o na le disutu tseno tse nang le tse nkareng ke tsa di-captain. So le ditulo tseo tsa bona tseo, ditulo tseo tse ba dulang ho tsona, ba dula ho tsona because ba ikentse Modingwana, and ke Modingwana ya batho bao ba ka kerekeng kaofela. Wena o bona Modise a dutse setulong mara ke moruti. So ke because ha ba sa tshaba Modimo, ba rekisitse meya ya bona, ha ba sa tshaba Modimo, ba tseba hore ba ya diheding, ba tseba. So wena o bona ba dutse setulong ka kereke, ke because batho ba ka kereke ke ba hae, ba mo kgumamela mothong. That's why yena a dutse setulong a ikentse Modimo. Morena Jesu a re hae ho baruti bao kaofela, and a re o tlo ba sapa kaofela because ba lahlehisitse bana ba hae. So se ke o jwetsang sona ke re disutu tsa bona le ditulo tsa bona tse ba dulang ho tsona di na le gold. O di shebe ditulo tsa bona di na le mekgabiso ya gold, ke because Satan o ba file plan eo ha ba robetse le tshwanetse le be ditulo tse tje. And then bo gold mo is either ho na le sign ya Noah kapa sign ya nonyana, ho tshwanetse be hlo ya nonyana kapa something ya ka metsing kapa something e fofang ditulong tseo tsa bona decorationing eno. Ke because batho ha ba tese kerekeng ya Modise kapa kerekeng ya Lekganyang Moria kapa ha Mokweni yena ba rera dutse fatshe, ke Modimo wa batho bao. Batho ba batlileng ka kereke ha batla ho Jesu Kreste, ha batla ho Jehova Morena wa Mahodimo le fatshe, ba tlile ho o moruti o a performa miracle, ha batla ho Modimo. That is why ha o ka fitwa motho wa Tirana wa mo jwetsa pholoso pholoso, ha batla ho utlwa niks because we chose ka o kena kereke Tirana. Gante mo Tirana mo ha se kereke ya Modimo, ke kereke ya Mokweni. And ha ile kereke ya Mokweni, Mokwena ke Modingwana wa bona. Ha hona motho Morena Jesu o itse yena ha ana baruti ba rerang ba rwetse katiba, ga utlwang jwalo ka bo Roma le bokae, a re hana baruti ba jwala, a re that is why a itseng bomme ba rwale, bontate ba seke ba rwala jwalo ka ha Modimo a sa rwala, ga utlwang he. Jwale bana bona ba rera ba dutse ditulong ba ikentse Modingwana, and ke Modingwana ke Modimo. Mang le mang a iphumanang a le ka hara kereke ya Tirana, ka hara kereke ya Tirana Mokwena a dutse setulong, le tsebe o dutse setulong jwalo ka Modimo. And masaiteng a hae mo ho na le mademon a emeng a bonwa ke yena di-one, a mo thusa ho etsa mehlolo le ho etsa hore a bina monate kerekeng, ka re batho ba mone ba bonang kareng ho monate. Gante no ba tshwerwe ke spiriti sa Mokwena se leng diaparong tseo tseo ba di kentseng, uniformong e ba e kentseng batho ba ka ra kereke. O tla bona ba thabile bomme ba na le bontate ba thabe se taba ya hore ba kentse uniform, ha ba bone bona ha bana Jesu, ha bana moya o halalelang. So ke re ho wena baruti bana ba diaparo tseno ke di-general, ba sebeleditse Satane hantle. So Satane ba file ditulo, so that's why ba na ditulo tsa gold. And ha ba dutse tulong tsa bona, motho ka kereke ke moruti, ha o bala lentswe ma o dutse setulong, ke because ha ba tshabe Modimo. Satane o nkile matswalo a bona, o nkile meya ya bona, ha ba tshabe Modimo, ba tseba o ba ya diheding ha ba tlola. So batho ba tletseng ka dikereke tseo ke monehelo wa baruti ba ho Satane. So batho ba ha ba bona ba tletse ha le kganyang, batho bao ke monehelo, ke sacrifice e Satan a sacrificeang ka yona. Ha o fita ha Tirana ho tletse batho Mokwena o dutse setulong mara ke moruti. Morena Jesu o nakarela batho a eme ka maoto mehleng ya hae. So bana ba dutse ditulong tsa bona tsa Gauta ba ikentse Modimo, and because ba tseba phutheho ene ke Modimo wa bona. That is why o tla fumana batho ba le kganyana ba ya profetana, ba profetana, ba ya bo metsing ba ya kaeka, and metsing mono dinowa di a hlaha di bua le bona, kapa ba gametse kwana ba gametse kwa, because moya wa Lekganyane o hohle metsing, dinowa di a mo tseba tsa metsing. That is why a le o gametse mono dinowa di a tseba, okay bana ke ba general Lekganyane. Ntho eno e jwang? Jwale ke re ho wena o ba bone ba kentse disutu tsa di-captain, ke because ke di-general mmusong wa lefifi, and ha hona ka mokgo ba ka kgutlela morao ba re re batho ba sebetsa Modimo. No, ho sign-nwe di-contract, ba sign-nwe ka madi. Because ha ba sign-nwe ka madi, ba qala ka ho bolla ngwana a monyane o mo ratang. Mosadi wa ha ba na taba le yena, ba tlo qetella ka yena, be ba tla ka wena. So ba tlo bolla ngwana a monyane o mo ratang, ba bolla ngwana wa ngwana ha ko, ba tlo utlwisa bohloko hanyane hanyane, and ba tlo etsa kgwedi le kgwedi. So hore ba seke ba etsa ntho eo, baruti bana ba dutse tulong tsa bona, ba thotse ba itse tu, ba thotse ka taba. So taba le karabo, potso ya hao, karabo ya teng ke gore disutu tseo tsa dikapteni tse ba di kenang ba di kenya because ke di-general satan o ba dumeletswe ke di-general because ba nehetse haholo dikereke tsa bone diphutheo tsa bone di tletse ka batho ba foufetseng morena jesu a re the devil has blinded their eyes ha ba kgone go bona empa bao morena jesu a ba ratang o ya ba ntsha one by one ba kgone go bona moruti o ga re kwetse matlho o fetiwa noa o tsebe bao ke ba morena jesu a ba beya matsogo ba tsebe o tutubolowe so ba ya tswa one by one ba bitswa ba kgethwa mare bao ba dutseng ke ba ratang moruti wa bone and ke ba ratang modimo wa moruti wa bone and-e modimo wa tirano ke noa modimo wa leganyane ke noa modimo wa sembe ke noa baruti ba na medimo ya bona ke di noa o ba bona ba kentse disutu ga o sheba senepe sa sembe everywhere mo o bona senepe sa sembe o kentse katiba tse tsa bontate dops dikatiba tsa makgobo kapa eng mara ke dops ke leganyane ka nako eo ke moruti wa mogolo wa leganyane mare o kentse dops ne ke because mo ba tsamayang teng ba nna le mademone a ba katileng ba nna le dinowa tse ba katileng and-e ba tlo profeta ka ntho e phelang because mademone ke ona a kenang ka go bona a ba sebedisa melomo ya bona ba o jwetsa ntho e leng yona that's why batho ba jwetse ba pholoswe ba gana go tswa kerekeng tseng because o a tseba yena o ile a fola mo kerekeng ba mporofete ba mo jwetsa nnete mara ga a tsebe na nnete e tswa kae ga utlwane ga ausi waka diaparo tseo tsa bona ke tsa di-general ba di fuwe ke satane o ba bontsha tsona design ya sutu ya o tshwanetse be tjeng lebanta la teng tshwanetse di be so dieta tsa teng tshwanetse di be tjeng that is why ga go ba sheba le yena pastor Chris o dula kentse sutu ya tshwanetse be jwalo le dikausi tshwanetse di be tshweu bodugo be tshweu ntho e nngwe leng e ba tshweu ke because ba bontshiwa tshwanetse o be so gore o tsebe o tlhomphiwa ke ba o latelang ga o tswane ausi wa and morena jesu o itse re jwetse batho ba kenang ga pastor Chris a re ba jwetse yena bukeng ya gae ya baruti morena jesu a re legodimong bukeng ya gae ya di-pastor baruti ga a na moruti ya bitswang pastor Chris re a le dumedisa gape ka moo ka femeng wa feme ke prara enigma ke thola message seng tjena ke a utlwa go na le ntate ya buang a re o makaditswe ke taba ye ya lebitso la the fallen angels kapa lebitso la angels e bitswang Orient gore go na le kereke mane maraba state ya ZCC bitswa Orient jwale ke a utlwa ntate ona o a bua gore wa makala ka o ba leganyane ga a sebedise mademone why a reile kereke e Orient jwale mamela he ntate wa ka go nna le ntho e bitswang tshenolo matsatsing a a oketele morena jesu o kgetha batho ba bangata le rona o re kgethile le nna o nkgethile ke le enigma gore bontsha dintho tse patuweng tseo batho ba sa di tsebeng and-e morena jesu ore o tlhagisa taba tsene ka obane nako ya rona lefatsheng mo e fedile that is why a ntshang ditaba tse patuweng gore batho ba pholoswe nako e sa le teng so ke a utlwa mona ntate wa botsho ka obane leganyana ga a sebedise mademone why a reile kerekae Orient mamela ntate wa ka ga o re satane ga a sebedise mademone motlhomong ga o tsebe ga o re leganyane ga a sebedise mademone motlhomong ga o tsebe mare ba bangata ba kenang ga leganyane ba tsebe bao modimo a ba butseng malo leganyane o sebedisa mademone ntate wa ka morena jesu o itse re jwetse batho kao fela ba kenang kere ka leganyane a re ba tswe moo nako e santsane le teng a re ba tswe ba pholoswe because legodimong go kenwa ka lebitso la jesu and then ke tlo o jwetsa taba e patuweng motho ga a ya kerekeng ya pholoso ya nnete se ya baruti ba ba bogata ba ntseng ba ntsha mademone metlhemetlhe no ya nnete so kerekeng ya pholoso ya nnete kapa kerekeng ya pholoso ga motho a mela morena jesu o phamisa matsogo be ba boetsetsa sinner's prayer thapelo eo ka yona o amela morena jesu ka yona immediately lebitso la gago le a ngwalwa legodimong and-e morena jesu o ngwala lebitso la gae phatlheng ya gago o ngwala god and jesus o engwala phatlheng ya gago a never we born le batho a never ba e bone le baruti ga bane e bone e tlo bonwa ke baloi le madevilship because ba nna le mmele wa moya ga ba o loye ba kgona go bona o na ke ngwana modimo and then ba o bona ka phatlheng ya gago go nna le naledi eo ke lebitso la jesu god and jesus o ngwetse jwa le phatlheng ya gago wena ha o ne bona mare ba loyi ha o ya di molong o ya kae o kae motho a loya o tlo gona o bona patlenya ha ho na le star ganti ba bona e le star a se star ke di bitso la Jesu o tswaile jwale satan o yentse ntho ya hae o yentse deal o dumellane le leganyana wa pele a tswetseng ba babedi ba leng teng ke bua ka ntate wa bona so o yentse tumellano le bona hore jwale ka ha modimo a itse ho se ke ha ba le motho a kgumamelang le ha e ka ba naledi le ha e ka ba kgwedi le ha e ka ba letsatsi le ha e ka ba dinonyane tse fofang modimo so satan o dumellane le boleganyane ba hore ba nke lebane e le nonyane ba etse betšha ba e be sefubeng sa motho a re ba nke naledi ba e be sefubeng sa motho and-e ntho tseo modimo o itse batho ba se ke ba di kgumamela jwale satan le leganyane ba dumellane hore batho ba tlo kgumamela naledi eo mara ga ba no tseba ba e kgumamela so ba enkile e le letshwao naledi eo ba e beile difubeng tsa bona ba e beile difubeng tsa bona and then ba kwetse dipelo tsa bona ka ntho eo that is why morena jesu a re dipelo tsa bona le dikelelo tsa bona tsa moya di kwaleile satan o di kwetse ka baka la dibeshe tseo le di beileng difubeng tsa lona because modimo o itse ntho tseo di se ka ba tsa kgumamela so batho kaofela ba kentseng dibeshe ya lebana le ya naledi ba di kgumamela ntho tseo that's why morena jesu a re ba jwetse gore ga ba no kena because ba ikgethetse modimo wa bona because bao e leng ba morena jesu o ba fa naledi ya bona o ba beya naledi yena phatlheng it's a spiritual star e bonwa ke baloi fela gore motho ane ke ngwana modimo ga utlwana so a re ge ba jwetse morena jesu a re jwetse le bona baruti ba pholoso gore yena ga se modimo wa anointing oil a ga se modimo wa holy water a ga se modimo wa dikerese le disakatuku go baruti ba ba fanang ka dikerese disakatuku jwale o re jwetsitse morena jesu gore a re jwetse batho ba kenang ZCC ba tswe mo ba lo pholoso because legodimong go kena go kenwa ka jesu o moka o tlo kena legodimong ga o ametse morena jesu and-e morena jesu a re ga a na kereke ya batho ba kenyang uniform a ke wa bona dikereke tse kaofela bo zayone bo roman catholic le bo wat ba kenya uniform morena jesu ga ayo mo go kenywang uniform uniform eo e na le lebaka naledi eo e le e kenyang sefubeng e na le lebaka le lebana leo le na le lebaka mamelang man in the kingdom of darkness go na le holo e le fifa holo eo ke mo satan a etsa meeting wa gae le baruti ba tshwanang le ba ke ntseng ke bua ka bone ba bangata baruti ba nang diphuthego tse golo bao satan a ba bitsang di-general because ba na le phuthego tse golo tse yang di-healing diphuthego tsa bona di tletse batho ba yang di-healing so satan o ba tshepile baruti bao because o ba file tšhelete o ba file le dibitso ba tumme so batho bona ba ya dikerekeng tseo ba matha ba re kerekeng ena e nfodisitse no go na le ntho e di sa e tsebeng baloi ba tla o loya ga ba keta go loya wena o tla dikerekeng tseo e ntseng e le tsa satan and then ga o fitsa dikerekeng tse dintsi e ntseng e le tsa satan o tlo fodiswa ke baruti ba moo because ba ka tlasa letsogo la satan ba ya go loya be ba o fodisa o tlo louwa ke moloi o boya ngakeng ya ditaola e tlo o fodisa gante e ntse le bona ba o loileng ke kingdom A1 satan o kgona go etsa sick ga ketile a ba etsa vaccine o kgona baloi ba o loye o bo tsamaya o ya ngakeng ya ditaola satane le madimone ga be ba jwetsa ngaka e gore na yo fe moriana o jwang ga utlwana jwale ga ntate a re leganyana ga sebise madimone o sebedisa madimone because morena jesu a re batho ba kenang mo ba tswe ba lo pholoswa because legodimong go kenwa ka jesu kreste fela ga go kenwe ka moruti that's why batho ba utlwantse ba re ka tlolo ya modimo wa moruti wa ka zondo ka tlolo ka lebitso la ntata rona mamaneganyana morena jesu a re ga ayo moo modimo e le mmitsang a re ke yena modimo wa lona yena ga ayo moo ke mopholosi ke morena wa marena ya amogela morena jesu o mo amogela kerekeng ya pholoso morena jesu a re ke yona kereke ya gae eo a jwetsitseng nicodima bukeng ya johane chapter 3 gore o tshwanetse o tswale la bobedi a re tsetse ding dikereke tse ga se tsa gae ke tsa batho ba iketseditse tsone that's why dikereke tse ngata lefatsheng e nngwe le e nngwe e na le tsela ya yone e sebetsang ka yone mara kereke ya pholoso ke kereke ya morena jesu ene ka ga kireke ya Paulus ho nna le ba ruti ba bohate mo rena Jesu o itse o tlo ba sapa ha ba qeta o tlwa lefatsi o tlo ba sapa because ba la tlile bana ba ha amen
le go tlipinye wa qala mo mareng okay ya o sile mo ha ona sa tswa fihla ka training a sa tswa qala qala ho tshwaela a so ka ba hlaisa mogwa hae nako nyo ha ka nete ona so ka ba hlaisa mogwa hae itse ka holo ka holo na itse ntho ka itse bo matsatsinyana ntho eno ka nnete a bontsha ile motho eno a tshwaelang a tsebang dintho tse ding tse itseng ebile ke hopola hantle monahano wa ka ho tlata bago ebe o la ka kena kereke ZCC a ba le boemo bo itseng ka ga ZCC re tla utlwa modimo wa ka ha e ka ba ya feta le nako e isang kae ya be le go sa hlahisitse sebopego sa hae a re dikgakgatheng comment section ya baratiwa lebitso la ka ke nna le mahang ke lerata kaofela ebile ke lerata haholo lona bonneso.